Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.